nomloyi bavisi
obathi bavise bonke
obani sebo baba
omina ngubabu kecha
omina baba mukecha
ubathi bavise
bonke
obani sebo
bonke obani sebo
Oh,
me, now you're feeling bad, then you're